Ah, coyote, Very important. Let us be grateful. Ili tuwapatie nafasi hiyo kwa hivyo watu wengine tunaweza enda kwa magari zetu.
Que me Haha, get a cool, Munga, get your show. Okay, we talk.